It's Mishou.
Se bari bonde, primere neza, biba change.
Ariho tuzigumira
se babibone, twimere